Yes!
Lord Mayor, Alex Kutchiga, with Kevo Engineer, Sky Park Records. Emosona Naftali Kochibo, Dog, Good Kanyipir. I say, Ayuagoera Mopondo, Good Mary. Tugenda mwana baba Alexi Wudichiga Tugenda mwana kawono Wudichiga kawuna nyonongolo Itienda Itumgiri juogi Gimi chingo neganono jara Kevoere Gimi chingo nanono Warwarinda, gimi chengo nega nono ba. Ikladero manu siba wui, wui ma bade dongo, wui ma leo luru. Ha ha. Eh? Imosona Gabriel manu Doctor Duke, tika kanyo. Ugenya ungas, engineer chel kende. Kawili, manu Kawili Mike, Kawila oro limos. Kawuna wuyo goganda kuye uvinja. Kwa winjo kiwacho ni wode chigola Ubro ye Mafansa winjo penjo Kode mare emu ja chigola
Kono cha pimo
Mina diambo kawuna wacho Naduoge papu
Ugolo to mugolo nyaka bongo Da winjo uwa winja lenga lenga
Anenu wana mos kie badikiyo Tu wode chigo duogo Uparango aejo Aparo nyako manori goda itutu Jabere neni weaga na onge muandu mama Toneni ringo kendi no kari mbi ayin baby Dosa ni gombo duogo igoyo simu ichanda nono mama Baby otopon Omi ya kwa iwe na tuolo Baby yotopo Omi ya kwa iwe na tuolo mama Hawacho kama Niringo kendo yudo kwa ango siepa O yudo ne wanko di wodo gilongeo Wachino maremu siepa Nyatiga beni Ayuago wendo mama Atopi jako menya Era mana mini weo nango mama Maera nena mi imiyo jobusa ema tinde bayogo So era mana mi imiyo jochanga ema tinde uoto gode gwe Hey, ikuodo wia mama Ikuodo wia nango baby Ikuodo wia sweetheart To nena eri mokala Baby nena eri mokala To era miti karu To era rachi karu Kevo to era rachi Kevo ine macho ine kema Hey Era rachi karu Kevo sivna I say Leta mambo Nyatiga beni kamuna yuago era Modhiyo chweo Masuna kaya pado limba kenda aunge ngetna Masuna kaya apado ra aunge ngetna mama Hey! Jirende penjo ni wode chiga ni totindo ra ura Hey!
Skypack Records
Letara
Come on!
I see you wode chiga My Lord Mayor, mwenyewe himself. Hey, my first water in a Rudy. Hey. Kudi chiga na tugondo mama kurayi. Kudi chiga na nyono ngolo mapi wangachwe. Kikicha yogo era moringo wea tutu. Kiva yogo era moringo diochwe yo tutu.
Madame, il m'aurait mon beau regard.